There'll never be another fish like you. You're the only fish quite like you, yes it's true. Oh, I'll never find another love quite like the one I've had. That's why I'm sad. So sad.
Why do you need this file again?
I found her retainer.
What? Do you know her?
I have the power to love her.
Hold on just one second. I need to get my boss, okay? Charlie? What are you doing here?
What? I was going through the yearbook and...
Come inside.
Do you want a date? Right now.
Sure. I'll go get changed.
People say there's only one love there for me. I wanna believe there's more than one fish in the sea. They say it's done, I say it's just begun. Just cause you lost a love don't mean you can't move on. Papa na ta ta na ta ya ta na na ya ta ra ta ta ni ra na ta ta ni ya ta na ta ta na ta ya ta na na. Yeah, da 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 da